Twashimire ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe kuri mikro muri kumwe na Diana Nininahazwe. Muti twabateguriye iki mu kanya nk'uko bisanzwe ku minsi yose ya gatandatu turaza guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini vya Afrika. Inyuma y'ayo makuru turaza kwashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara. Inyuma y'ico kiganiro naho duca tubasusurutsa biciye mu muziki. Nongere ndabahega keni kaze mu Rwanda abacungera ubusho bagera kuri 180 birukanywe mu kazi abandi barenga 200 nabo bariko bakurikiranwa n'inzego z'ubutungane ku vyaha bitandukanye bagirizwa ni nyuma y'amezi agera kuri 5 bari bamaze bapfunzwe mu buryo bemeza ko bumunyuranye n'amategeko Eric bagira ubusa.
Mu mpera z'ukwezi gushize nibwo ijwi rya Amerika yatambukije inkuru y'abacungagereza bagera ku 135 bari bafungiye urwamagana mu kigo kiberemo amahugurwa n'imyitozo ku bacungagereza. Abo bari bagiye kuhamara amezi agera muri 5 mu buryo bo n'imiryango yabo bemeza ko bunyuranije n'amategeko. Icyo gihe urwego rw'amagereza rwahakana ijwi rya Amerika ruvuga ko nta mukozi warwo ufunzwe. Bidateye kabiri rubinyujije mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu birimo ibyegamiye kuri leta rwemeje ko hari abacungagereza bari bafunzwe bakurikiranywe amakosa atandukanye y'akazi. Isoko z'ijwi rya Amerika ntizahwemye gukomeza kuduha amakuru kuri iki kibazo. Amakuru mashya zaduhaye atubwira ko mu bacungagereza 135 bari bafunzwe abagera kuri 89 bahise birukanwa mu kazi, abandi 26 bakomeza gufungirwa mu mastasiyo ya polisi atandukanye. Ni mu gihe abandi bacungagereza 20 bahise basubizwa mu kazi. Amakuru dukura kuri umwe mu bayobozi b'urwego rw'amagereza mu Rwanda akatubwira ko abafunzwe uko ari 26 batangiye kubazwa n'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIBU ku byaha bakekwaho mu gihe bagitegereje kugezwa imbere y'ubucamanza. Mu mazina twabashije kumenya ko bafunzwe harimo uwitwa Tarisise Nshimiyimana wayoboraga gereza ya Muhanga, Fred Kibibi wayoboraga gereza ya Rwamagana ndetse na Juste Binama wari umwungirije kuri uwo mwanya. Isoko y'ijwi rya Amerika ikatubwira ko abo bafungiwe kuri sitasiyo ya Kimihurura mu gihe bagitegereje kuburana. Ijwi rya Amerika yahamagaye kenshi bamwe mu bo bivugwa ko birukanywe mu kazi, ariko mu babashije kwitaba nta n'umwe wembeye kugira icyo dutangariza. Uyu numwe muri bo waduhamirije ko bamwirukanye ariko ntiyemeye kumvikana mu itangazamakuru kubera impungenge ze twamurindiye umutekano.
Baravuze ngo mugende gusabira aho ngaho ntabwo barabaha ibaruwa yanyu.
Ijwi rya Amerika ntiryabashije kubona bavugira urwego rw'imfungwa n'abagororwa ngo twumve icyo bavuga kuri iki kibazo. Twahamagaye Madame Therese Kubwimana ntiyitaba telefone ye ngendanwa, ariko ubutumwa bugufi Ijwi rya Amerika ryamwoherereje ku rubuga nkoranyambaga rwa WhatsApp bigaragara ko bwamugezeho kandi yabusomye. Uretse kuba taratanze imibare kuri buri cyiciro, amakuru agaragara mu bitangazamakuru byandikirwa hano mu Rwanda yemeza ko umuvugizi w'urwego yemeje ko mu bacungagereza bari bafungiwe Rwamagana bari mu byiciro bitatu. Yemere ikinyamakuru igihe.com ko hari abashyikirijwe RIBU, hari abahagaritswe mu kazi mu buryo yisu bw'agateganyo, kandi ko hari n'abazagaruka mu kazi. Kugeza duteguriye inkuru kandi urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda RIBU nitwari twakabashije kurubona. Iyo bwana Thierry Murangira uvugira urwego yitaba telefone y'ijwi rya Amerika yashoboraga kuduhamiriza amakuru y'abafunzwe ibyaha bakekwaho ndetse naho amadosiye yabageze. Mu bijwi rya Amerika ryabashije kumenya ko birukanywe mu kazi sabacungagereza bato gusa, ahubwo baravanze barimo n'abari abayobozi bakuru b'amagereza. Abo ni Eugene Mutabazi wari umuyobozi wungirije wa gereza nkuru ya Nyarugenge iri Mageragere mu nkengero z'umujyi wa Kigali, Emmanuel Habinshuti wayoboraga gereza ya Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda, Innocent Gafurebo wayoboraga gereza ya Rubavu Inyakiriba mu burengerazuba bw'u Rwanda, na Grace Ndwanyi wayoboraga gereza ya Nyamagabe mu majyepfo y'u Rwanda. Isoko y'ijwi rya Amerika ikatubwira ko Ndwanyi akanama gashinzwe imyitwarire mu rwego yakoreragamo kamushinje ko yasesaguye umutungo w'urwego. bigakomoka ku gitanda cy'imbaho yakoresheje cyo yagombaga kuryamaho muri gereza yayoboraga. Agasigara yibaza niba umuyobozi wa gereza yaragombaga kurara kumbagara hasi kuri sima. Ijwi rya Amerika ryamenye amakuru ko ibi byabaye nyuma y'inama idasanzwe yateranye ku itariki ya 29 z'ukwezi gushize, igahuza abategetsi bakuru batandukanye bo mu nzego z'umutekano bakimara kumenya ko abo bafungi birwamagana. Iyo nama irasa n'iyashyize igitutu ku rwego rw'amagereza mu Rwanda kuko yarusabye gukemura ikibazo vuba na bwangu. Igikomeje gushyirwa mu majwi ni cyuka kibi hagati y'abakozi b'urwego rw'imfungwa n'abagororwa mu Rwanda, bagashyira mu majwi umuyobozi mukuru wabo wungirije Madamu Rose Muhisoniko ashaka gutonesha bamwe abandi akabirukana mu kazi. Ijwi rya Amerika ntiyabashije kubona Madamu Muhisoni ngo yumve icyo asubiza kubimuvugwaho. Ehe bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Ijwi rya Amerika amakungu yarayahimbaje umunsi wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha makuru. Ishami mpuzamakungu riharanira agateka kazi na muntu ku isi Reporter Sans Frontières ryasohoye rero raporo yerekana uko ubwigenge bw'abamenyesha makuru buhagaze ku isi. Mugenzi wacu ejo ni Mukanga Nkusi atubwira iby'ingenzi biri muri iyo raporo.
Iyo raporo isuzuma uko abanyamakuru bashobora gukora ntawe basopanyirije kandi nta n'ubateye ubwoba. Igihugu cya Norvege kiri mu Burayi bw'Amajyaruguru nicyo kiza ku isonga mu kubahiriza ibyo iyo raporo yasuzumye. Ibindi bihugu 9 bikurikiraho ni Denmark, Suwede, Ubuholandi, Finland, Estonia, Portugal, Irland, Ubusuwisi n'Ubudage. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iza ku mwanya wa 55 kuri urwo rutonde rwa RSF, aho yasubiye inyuma ho imyanya 10. Uburusiya buza ku mwanya w'162. Muri iki gihugu abanyamakuru barenga 1500 barahunze kuva Uburusiya bugabye ibitero kuri Ukraine mu mwaka wa 2022. Igihugu cya nyuma ku rutonde ni Eritrea ku mugabane wa Afurika, iri ku mwanya w'180 kuri iyo raporo. Isimbuye kuri uwo mwanya Korea ya Ruguru yari uriho kuva mu mwaka ushize. Ibindi bihugu bya nyuma 10 mu gutoteza abanyamakuru birimo Ubushinwa, Irani, Afghanistani na Siriya.
Ijwi rya Amerika, raporo ya RSF iravuga ku Rwanda no ku Burundi nk'uko mubyumvise. Mu kubitize rero akajisho ku mbuga ngurukana bumenyi zacu ariyo VOA radio yacu kuri Facebook, muje kuraba idonido kuri ino nkuru y'ikungene ubwigenge bwo kumenyesha amakuru bwifashe mu Burundi no mu Rwanda. Duce tubandaniriza rero mu vya basketball, aho mu irushanwa rya Basketball Africa League 2024 no musi kwa gatandatu i Dakar muri Senegal ariho hatangura imikino yo mu itsinda rya Sahara. Radio Ijwi ry'Amerika igiye kubagezaho ishusho ry'iri tsinda. Turi kumwe na Jean-Claude Munyandinda umenyesha amakuru wacu mu vya sport.
Muri iri tsinda rigiye gukinira mu z'imikino ya Dakar Arena yakira abantu 15,000, amakipe ane agomba kugundagurana aharanira gukatisha itike yo kuzakina imikino ya kamarampaka playoff. Duhere ku ikipe ya AS Douane muri Senegal izaba iri mu rugo. Iyi kipe iterwa inkunga n'ikigo cy'igihugu gishinzwe amahoro, izaba iserutse muri bar ku nshuro ya gatatu. Umwaka ushize umutoza wayo Papi Gay n'abasore be bakoze ibyo benshi batatekerezaga, bagera ku mukino wa nyuma ariko baza gutsindwa n'igihangange National Al Ahly mu Misiri amanota 80-65. AS Douane imaze imyaka 40 ishinzwe ikaba isanzwe yitoreza mu nzu y'imikino yitiriwe Marius Ndiaye. Kuri iyi nshuro izitabaza abakinnyi b'indahangarwa kandi bamenyereye irushanwa rya bar barimo Thomas Ibrahima, Christopher Obepa, Jean-Jacques Boissy, Mike Fofana n'abandi. Tugeze ku ikipe ya US Monastir yo muri Tunisia. Ni ikipe y'igishitsi mu ruhando rwa basketball muri Afrika. Iyi ni inshuro ya kane US Monastir igiye kwitabira bal, ikaba yaratwaye igikombe cy'irushanwa mu mwaka 2022. Icyo gihe yatsinze Petro de Rwanda yo muri Angola amanota 83-72 ku mukino wa nyuma. Iyi kipe yashinzwe mu mwaka w'1923 ikaba imaze imyaka 101 ibayeho mu irushanwa rya bal ry'umwaka ushize. Yaratsikiye isezererwa mu cyiciro cy'itsinda rya Sahara. Uyu mwaka yagarukanye impambara yitwaje abasore bafite ubunararibonye muri bal barimo Usama Marnawi, Firas Lahyani, Ater Majok, Chris Crawford, Mortal Gayaza n'abandi. Dukomereje mu ikipe ya Rivers Hoopers yo muri Nigeria igiye kwitabira irushanwa rya bal ku nshuro ya kabiri. Ubwa mbere hari mu mwaka w'2021 muri Dakar Arena i Remera, icyo gihe ikaba yarasezerewe mu mikino y'itsinda. Rivers Hoopers yashinzwe mu mwaka 2005 ikaba ikinira mu nzu y'imikino ya leta ya Rivers yakira abafana 2,000. Mu bakinnyi zabigenderaho muri imikino mu itsinda rya Sahara harimo William Perry, umunyamerika w'imyaka 29 wari umaze iminsi akinira ikipe ya Patriot Basketball Club yo mu Rwanda. Dusoreze ku ikipe ya APR Basketball Club ihagarariye u Rwanda. Iyi kipe y'abasirikare b'u Rwanda igiye guseruka muri irushanwa rya bar ku nshuro ya mbere. Nubwo bari abashitsi muri uru rugamba rw'abagabo muri basketball umunyamabanga mukuru w'ikipe Eric Kalisa Sarongo avuga ko byanze bikunze bagomba kugera ku mukino wa nyuma w'iri rushanwa rya bal
intego yo irehejuru kabisa intego turashaka cyuko turashira ikipe ishobora kugera kuri hashoboka ariho kuri finale niyo ntego nicyo twifuza nibyo turiko turakora n'abayobozi bacu barabidufashijemo kuba ekipe iri hamwe kuva muri December ngo ibe iri kumwe ikora imyitozo iri kumwe nivyo ngivyo ni kugera tugere kuri hashoboka kandi kuri hashoboka ndiko ndavuga ni muri finale iyo niyo ntego
umutoza wa APR Basketball Club umunyamerika Mazen Track yahagurukanye intwaro avuga ko zitajegajega zirimo Adonis Fayler Noel Obadia Jean-Jacques Wilson Chabazwa byose n'umukiza Abdullah Ahmed Dario Hunt nabandi umukino w'imbanza kwasa muri ritsinda rya Sahara uteganyijwe kuri wa gatandatu tariki ya kane kwezi kwa gatanu hagati ya APR Basketball Club mu Rwanda na US Monastir yo muri Tunisia tubararikiye gukurikira uyu mukino kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika umukino ugomba gutangira saa 10:30 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi kugeza ubu ku makipe 8 agomba kuzahatana mu mikino ya kamarampaka y'irushanwa rya Basketball Africa League izabera Kigali mu Rwanda mu mpera z'uku kwezi atanu muri yo yamaze kumenyekana ayo makipe yarangije gukatisha amatike ya playoff binyuze mu mikino y'amatsinda ya Karahad na Nil ni Fis Rabat muri Maroc Petro de Luanda yo muri Angola Cape Town Tigers yo muri Afrika y'Epfo National Al Ahly yo mu Misiri na Al Ahly Benghazi yo muri Libya Jean-Claude Munyandinda Ijwi rya Amerika i Kigali
Mwachumvirizi juki Amerika Samira na Washington DC mukirundi no mu Kinyarwanda twandanirize ku kiganiro iwanyu mu ntara
Iwanyu mu ntara
Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara
duhere kuri inkuru itugezeho muri aka kanya muri Republika Demokarasi ya Kongo igishasu cyaguye mu nkambi ya Burengo mu nkengero z'umujyi wa Goma cyahitanye abantu 20 abandi bataramenyekana umubare barakomereka abarashe icyo gisasu nabo ntibaramenyekana u Rwanda rwashyizwe mu bihugu 40 bya mbere bindigo bwisanzure bw'itangazamakuru ku isi ibyo bikubiye muri raporo ngaruka mwaka w'umuryango mpuzamahanga w'abanyamakuru batagira imipaka Reporters sans frontières ku rwego rw'akarere iyi raporo yerekana ko u Rwanda rwo ruza kwisonga mu bihugu bibangamiye ubwisanzure bw'abanyamakuru Temistocle Mutijima
Raporo y'uyu mwaka umuryango RSF w'isitangaza makuru ku gitutu cya politiki irerekana ko itangaza makuru ku isi ryugarijwe n'abakabaye bafite inshingano zo kuririnda ari babategetse mu bya politiki Ibyo umuryango ubigaragaza wifashishije igipimo cya politiki uvuga ko ku rwego rw'isi cyasubiye inyuma ho amanota 7.5% ni mu bipimo bigera kuri 5 ubushakashatsi ngaruka mwaka bwibandaho ku Rwanda by'umwihariko raporo y'uyu mwaka y'umuryango w'abanyamakuru batagira imipaka irushyira ku mwanya w'144 ku bihugu 180 byakoreho ubushakashatsi aho rufite amanota 40.55% Mu bipimo byose birebwaho muri ubu bushakashatsi uko ari 5 bibiri muri byo nibyo u Rwanda rufitemo amanota ageze kuri 50%. Ni ukuvuga igipimo kijyanye n'amategeko ndetse n'ikijyanye n'imibereho. U Rwanda rwasubiye inyuma ho imyanya 13 ugereranyije naho rwari mu bushakashatsi bw'umwaka ushize ndetse rwatakaje amanota 6.5%. Raporo ya RSF yerekana ko kugeza muri uyu mwaka w'2024 abanyamakuru bafunzwe mu Rwanda ari 2 ikagaragaza ko nta munyamakuru wishwe muri uyu mwaka. Uyu muryango muri raporo yawo uvuga ko mu guha igisobanuro igenzura rikomeye rihozwa kwitangaza amakuru kuva yajya ku butegetsi Perezida Paul Kagame yifashisha amateka yaranze u Rwanda muri genocide mu 1994 aho itangaza amakuru ryakwirakwije urwango rushingiye ku moko Uyu muryango uvuga ko nyuma yo gucibwa intege n'ikandamizwa rimazemo ibinyacumi by'imyaka imikorere y'itangaza amakuru ryo mu Rwanda iri mwizi inyuma y'irindi ryose ku mugabane wa Afurika RSF ivuga ko imiyoboro ya televiziyo ifitwe na leta cyangwa sikagenzurwa binyuze mu banyamigabane basanzwe ari abarwanashyaka b'ishyaka riri ku butegetsi naho menshi mu maradiyo yo akibanda ku biganiro bya siporo n'umuziki mu rwego rwo kwirinda ko yahura n'ibibazo raporo y'uyu muryango igaragaza ko itangazamakuru ricukumbura ridakorwa cyane mu Rwanda ndetse n'abanyamakuru bagerageje gutangaza amakuru aboneka nkagira ibyanenga babinyujije ku muyoboro wa YouTube cyangwa se indi miyoboro yo kuri murandasi muri iyi myaka ya vuba bagiye bakatirwa ibihano biremereye Umuryango RSF uvuga ko nyuma yaho Perezida Kagame yongeye gutorerwa manda ya gatatu mu kwa munani kw'2017 igitutu n'igenzura rya guverinoma ku itangazamakuru byiyongereye ukavuga ko banyiri ibitangazamakuru basabwa kwiyemeza gukorana na guverinoma naho benshi mu banyamakuru bo bagiye bahatirwa kujya guhabwa amasomo ajyanye no gukunda igihugu cyangwa se kuba barwanashyaka bishyaka riri ku butegetsi abatabyemeye uko nabo uyu muryango uvuga ko abategetsi bagiye bagira uruhare rutaziguye mu kubirukana mu kazi Mu bijyanye n'ubukungu naho uyu muryango uvuga ko isoko ryo kwamamaza ari ritoya cyane mu Rwanda bitewe n'uko nta rwego rw'abikorera rukomeye ruhari rudashingiye ku ishyaka riri ku butegetsi ukavuga ko ruswa igwiriye mu itangazamakuru ndetse bamwe mu banyamakuru bagira ibyo bahabwa kugira ngo bahindure uko bakora akazi kabo RSF ivuga ko imiterere mibi y'imirimo mu rwego rw'itangazamakuru ndetse n'igitutu kiremereye no guterwa ubwoba abanyamakuru bahura nabyo birimo kuzitira urubyiruko kwinjira muri uyu mwuga urwo nkuko uyu muryango bivuga rurahitamo kuyoboka imirimo ijyanye n'inozamubano public relations ihemba neza kandi ntigira ingaruka nk'izitangazamakuru mu gihe ibindi bihugu byo mu karere raporo igaragaza ko byagiye bitera intambwe igana imbere ugereranyije naho byari umwaka ushize u Rwanda nicyo gihugu cyonyine cyasubiye inyuma mu karere Tanzania niyo yazamutse imyanya myinshi igera kuri 46 Ni nayo gihugu kiza ku isonga mu karere mu bijyanye no kubahiriza ubwisanzure bw'itangazamakuru aho iri ku mwanya wa 97 ku rwego rw'isi Uganda ni ikurikira u Rwanda mu guhonyora ubwisanzure bw'itangazamakuru aho iza ku mwanya w'128 ku rwego rw'isi Icyakora iki gihugu cyo cyazamutseho imyanya 5 ugereranyije naho cyari muri raporo y'umwaka ushize mu gihe u Rwanda rwo rwasubiye inyuma ho 13 Kenyiraza ku mwanya w'102 Uburundi ku 108 mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo iza ku mwanya w'123
Urakoze Temistocle Mutijima mu Burundi ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu ligiteka rirahamagarira leta gukora nkete zimbitse ku bwicanyi rivuga ko bwahitanye abantu hafi 1500 muri imyaka 3 ishize inkuru irambuye Pierre Claver niyo nkuru
Ishirahamwe ligiteka rikorera I Kampala mu Buganda rivuga ko bitumvikana ingene abantu baguma bicwa mu Burundi uko bukeye uko bwije bikarangira imyaka 3 iheze abantu hafi 1500 bamaze kwicwa ntiyagire n'umwe afatwa ngo yagirizwe ico caha Ligiteka risigura ko ari ingendo yo kudahana ivyaha no gukingira ikibaba abakekwa ko ubwo bubisha Muri raporo nshasha ryashize habona rigaruka ku matohoza ryakoze yerekana amazina y'abishwe aho biciwe abakekwa ko ubwo bwicanyi baba abo mu nzego za leta canke mu gwaruka ruri mu mugambo uri ku butegetsi SNDD-FDD igice cya mbere cy'iyo raporo kirimo abantu rivuga ko urupfu rwabo rurimo ukuboko kw'inzego za leta Anshire niko yagize atwara ligiteka ryasiguriye ijwi rya Amerika bimwe mu bimenyetso bashingira ko
kugira ngo leta nimba ishobora kubikorera ko ibikorere ko bitayigoye hari abantu 247 bishwe n'abakorera ubutegetsi buhari mu Burundi hose hariho abantu baca bahamba ivyo biziga bitowe byari bonekeje ko novuga ari itegeko ryo baryaratanzwe aho babonye ikiziga no guca bagihamba ndetse mbere bafatanije n'igipolisi n'ugwaruka rw'umugambo uri ku butegetsi turatanga uburorero kugira ngo dufashe leta nimba ikeneye guhagarika icyo kintu nimba ikeneye kumenya igituma ibyo bintu biba nimba itayifisemwo novuga uruhara nk'uko ligiteka ibyikeka
igice cya kabiri cy'iyo raporo kirimo abantu hafi 1200 batowe ibiziga ligiteka rikibaza igituma atamatoza akogwa ngo hatangwe ibihano kandi leta ifise inzego zikwiye zo yakora
nabandi bishwe n'abantu batazwe guhamagarira leta yuko yoraba ingene ihagarika ibyo bintu bizokumvikana ko abantu bashika 1188 bicwa hanyuma leta ikaguma ihari ifise n'abogira amatozi irafise igipolisi yafise abakora mu butungane mugabo imiryango ikaguma yicirwa babo abantu bagatabaza ntihagire ikintu gikorwa
Umugambo uri ku butegetsi ukomokamo inzego nka zose z'igihugu uriyamiriza amaraporo nk'ayo wita ko arayibinyoma Reveriano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe yabitangaje ku ndwi iheze ingozi mu kiganiro yahaje abamenyesha makuru
ahari abantu bagize kwivugira ikinyoma hari abantu bwa mbere atanezerwa n'ingenzi yuko imeze hari abamenye ko kamisha intambara bigara bamenye kubona amaraso aseseka ubwo bwa batimana mushobora byose mbe tuvuge gute gabasha yuko none imyaka 3 yashobora guhera tabantu bapfuye bareke bavuge abarundi twara abapanzi ubu u ntuzo bwo munya yugu yapavye ngo kubera ngo avuga ati kwanza kivuzwe nande bashobora kugira ngo ni babandi umwe kubita igihuha
rigiteka ryerekana ko abishwe bose bazira ivyiyumviro vya politike cane cane abatavuga rumwe na leta abaharaniye agateka kazi na muntu ndetse nabo mu mugambwe uri ku butegetsi batemera ibikorerwa mu gihugu yamara umugambwe uri ku butegetsi wowo naho wemera ko hari abantu bicwa urahakana iyo mvo
Ika bantu bose batagatifu ndiba dufite amadosiye abagore bica bagabo n'abagabo bica bagore kandi bagumye abanga barimo bavuga bapfa mahera abandi bapfa bagore ugasanga n'umuntu yahaye umuntu ati umuntu bitira ingumu umunyikire umva rero kubera bapfa byinshi rero tuje turavuga tuti yamara turabuze naka inkumuro mwonge mwe ngo hageze kumbwira abantu umuntu babuze ugasanga yapfuye
abanyamashengero nk'abepiskopi ba Ekleziya Katolika baherutse gutangaza kw'ico cuka kibi kiri mu gihugu kibateye impungenge ivyo na Musenyeri Simone Ntamwana ari mu kiruhuko c'izabukuru yahoze arongoye diyoseze nkuru ya Gitega afatwa nk'umwubahwa mu gihugu avyita ko ari igihugu kitubahiriza amategeko yabicikiririje ku ijwi rya Amerika mu kiganiro cihariye aheruka kuri ha
biranyereka ingene tukiri mu ishamba ry'ukwicana ahitegeko ari ibyarindi akaruta kandi karakamira birakabura mu kumenya yuko umuntu ari katihabwa icyo gihe rero akubahwa iryo teka nta ushobora kuri koma nta ufite uburenganzira bwo kurihutaza bwo kurimugaza
Ijwi rya Amerika ryabajije umuvugizi wa leta y'u Burundi Jerome Niyonzima maze nawe ntiyashima kugira ico abivuze ko twanamurungikiye raporo ya Marantaco yatwishuye umugwi w'igihugu rero bateka kazi na muntu nawe nyene nturagira ico uvuze kuri iyo raporo yari igiteka ubutwari uwo mugwi CNIDH 6 vinyine muraba yatwemereye ko azogira ico ashikirije niyava mu rugendo rw'akazi yatubwiye ko arimo mu gihugu ca Centrafrique Iryo shirahamwe ryashize habona iyo raporo yirukanywe mu Burundi inyuma y'intoreka za politike mu mwaka w'2015 yamara ibyegeranyo byaryo byama byisunzwe n'ubushikiranganje bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bujejwe imigenderanire n'amakungu mu gihe buba buriko burakora icegeranyo cya buri mwaka cerekana ingene iyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu kabakifashe mu gihugu Pierre Clavin Nkuru ku bwijwi rya Amerika
abagore mu majwi yabo kwijwi rya Amerika
buri munsi kwa gatano mu kiganiro wanyu mu ntara saa 7:20 tugeza ikiganiro cy'abategarugori
murakoze gutera iteka abigeme n'abafasoni kwijwi rya Amerika
yango mwiterambere mu burezi mu kubungabunga ubuzima mu buyobozi no mu ikorana buhanga
wiza mu mugore no kwiteganyiriza
ni kiganiro ku mibereho y'abategarugori mu Rwanda no mu Burundi mu karere k'ibiyaga bigari mu nkambi no mu bindi bihugu kwijwi rya Amerika mu kiganiro cy'abagore mu Burundi abagore n'abakobwa bahungiye muri komine ya Gitaza baravuga ko bakeneye ifashanyo yihutirwa bavuye mu ngo zabo nyuma y'inkangu yabaye ku musozi wa Gabaniro muri komine Muhuta inkuru ijwi rya Amerika bateguye yifashishije inshuti zayo mu Burundi mwagezweho na Thierry Vendayishimiye
nkaje wandibunga ntanagatenge ndakuye ntanikintu nakimwe ndarokoye ntanagatenge nambaye ngira muri akabona abanyakuru aho ndarokoka
Uyu numwe mu bakenyezi bahungiye ku mashure y'imyuga yo muri komine ya Gitaza ahegeranirijwe hafi imiryango amajana 5 yahatswe guhitanwa n'isitegurika ry'imisozi yo ku mutumba wa Gabaniro ry'abayitariki 19 y'ukwezi kwa kane uyu mwaka isoko ryacu ryahishikiye rivuga ko bamwe muri abo ubegereye kugira muganire batangura ha gukorora amosozi kubera agahinda k'ubuzima babayemwo aba ni bamwe muri abo
ndibunga ntanagatenge ndakuye ntanikintu nakimwe ndarokoye ntanagatenge nambaye ngira muri akabona abanyakuba aho ndarokoka none kugaza kutuba cyono umunsi banyakuba muturabe n'ukuri
ndabizwa n'umubabaro ukuntu twabutse vyacu aho twaziga ibyo dufungura byose haragiye ibintu by'inzara n'ibindi bihaye biradutuma tuja mu bindi bintu menga bamwe bamwe menga twokwiyahura ugasanga abana bari kubera kurira mu maso nawe ukaja murira
uretse kubura ibifungurwa nibyo barose bafite ingorane kugira ngo bashikire inkono yo kubitekamwo. Aline Hakizimana asigura ingene batizanya isafuriya kugeza naho umunsi uhera hari habo idashikiriye.
Kuva mu gitondo nzamunda sindajya kubera uwo twatizanye isafuriya ntiyashoboye kuyimpa isafuriya bisaba umuhishije wundi akaca yakira. Rero mu gihe atahishije ngo akuremo mushobora gufungura bamwe hari abatarafungura kuva mu gitondo sigende umwe n'abandi bamaze gufungura ariko naho nyene bigoye.
Ikibazo cy'isuku na cyane cyane kiri mu biteye ibibazo bikomeye abakenyezi mu buryo budasanzwe. Hari abavuga ko bamara nk'iminsi itatu batoze. Uyu yitanga k'akarorero kuko amaze iminsi mu mihango y'abakenyezi.
Nari mu bihe rero narabuze gukaba nkabura iki ntahangayika haruhare rero wicaye impande y'umugenzi atari mu bihe. Urumva biba nabe kubwira ngo none wewe gako bimeze ubu nkamubwira none wewe ubona turihe. Nani hari icyo ubona mfise ndi bukabe urumva rero aho bishitse nkirirwa gukora hari igihe nidunya ku mugoroba nkaca niyo gisho gice kimwe nk'abana baramaze kumenya ko mama tuje mu bihe kweri ibitari kuboneka abana bakabibona abagabo tutubakanye bakatubona ugasanga amatashi inyuma yayuzuye byagaragaye byabaye nabi abigeme ngahonye ugasanga nk'umwigeme afite imyaka 17 batahora bibonekana ugasanga biriko biboneka by'ukuri birateye akamara amazi
amazi bafise ava mu mabomba abiri ariko ishyirahamwe ritabara imbabare Croix Rouge rigerageza kwama ryabazaniye amazi naho bavuga ko batayaronka ku rugero rukwiye. Ibintu bikunyugwa nuko bafise ubuzu bwa sugumwe bubiri ku bantu bashika hafi 300,000 byongeye abagabo n'abakenyezi bose babuhuriramwo. Ku bijanye n'isuku aba bakenyezi basaba imfashanyo y'impuzu kugira ngo bashobore kuronka iyo bakuranya n'iyo bahunzemwo.
Ndafise ntuntu n'umubabaro kubona turi ngaha turi mu gahinga ntitugire icyo kwambara ntitugire icyo kunywa nk'abakenyezi tugorwa na byinshi mu buzima bisanzwe bizwi ahanye ni hamwe ho kwibenda benda
benshi tujyama hanze imibu imbeho bikadutunda nta musegetera dufise nta suka dufise ibitenge byasigaye hariya ntanikira kuturyama
nk'aba mama dushaka utuntu twinshi kandi badufashe ko umuntu wese twovuma turonka n'agahema tukarabaho twoshira ihema kugira umuntu aronke ukuntu yishanza mu bandi bantu.
Hari abamaze kubagarukira ko mu bijanye n'ibifungurwa hamwe n'ibindi nubwo atari bose bashikirwa. Amakuru atangwa n'abajeje intwaro ni uko kuri uyu wa gatanu igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu ONI citaye imfungurwa PAMU catanze amafaranga y'amarundi angana n'2,226 ku muryango umwe umwe. Irindi shami rya ONI gitaho agateka k'abana UNICEF naryo ribicishije mu ishirahamwe ritanga amazi mu mitumba Ahmed ryaratanze indobo, amabido, amasabuni, ibinini byo gushira mu mazi hamwe n'udukoresho two mu mihango ku bakenyezi.
Urakoze Thierry Vendayishimiye. Mbere yo kurangiza aya makuru mbibutse ingingo nkuru zari ziyagije. Igisasu cyaguye mu nkambi ya Burengo mu nkengero z'umujyi wa Goma cyahitanye abantu 20 abandi bataramenyekana umubare barakomereka barashe icyo gisasu ntibaramenyekana. U Rwanda rwashyizwe mu bihugu 40 bya mbere biniga ubwisanzure itangazamakuru ku isi. Ibyo bikubiye mu raporo ngarukamwaka y'umuryango mpuzamahanga w'abanyamakuru batagira imipaka. Mu Burundi, ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu rigiteka rirahamagarira leta gukora nyete zimbitse ku bwicanyi rivuga ku bwahitanye abantu 1,500 muri imyaka itatu ishize. Aha rero niho dusoreje aya makuru. Mwakoze kudutega amatwi. Dukomeje kandi gahunda yo gushigashira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu umunsi: umukunzi w'impyisi n'ibirya mbere. Umunsi mwiza. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Ijwi ry'Amerika ni nonga duce tuba turabangira amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya. Igice cya mbere cya bino biganiro mwagiteguriye mwongera mugishikirizwa na Diane Ninahazwe. Ndabasigiye bagenzi bacu mu kiganiro cy'umuziki yakoze Nadia Taha twari kumwe mu buhinga bw'ivyuma.
Ibagere ku mutima tubifurije kuramba muraho muraho murakoma muraho aho muri busi muze twumva makuru kuri radio yacu.
Shirwa Mudendirwa Mudiri Nagashari Shari Kashiranga Wokama Zimakano Kuri